Hei āpiti atu ki tērā kaupapa, tērā te hiahia o tētahi kaumātua I te tai tokerau, ki te kaupare atu I te kāinga koretanga ki tōna rohe. He whitu te kau ngā tauo Ivan Hauraki e whakatūnei I ngā whare mo tōna whānau ki o rātou whenua tīpuna ki roto o Ngāwhā. Kei a Harata Brown ngā whakamahuki.
E toru tau Ivan Hauraki e aronui ana ki ngā whenua nei o Ōraru Whāro.
But it's about, you know, being able to provide housing for our people. We look back 150 years ago to how our people lived around marae on their papakāinga, and that's basically what we want to do.
So, you know, I had to do something now before it gets too late.
Ngā whai anō hoki mai aia ki e nei whenua e iwa e ka te nui. He whenua tuku iho nā te tūpuna a heta te hāra o Ngāti Rangi. Heke iho ki te krani pāpā o Ivan.
We see the struggles of our people, you know, that are living in Auckland and other main centres. You know, we come back here, they don't have to live in an environment where they don't know whether their rent's going to go up or they're going to get kicked out of their homes or things like that.
If there's a family in here with their nan or their koro, they're living at one end and the family's living at the other end, so they have their own spaces.
I whai tautoko te tarahiti ahu whenua mai te puni kōkiri, kia utua te pūnaha kia whakatū ngā whare reti e ono nei mā ngā uri whakaheke.
This is the nan or the koro might live.
The rental scheme works in a way that it just becomes recyclable. You know, when our old people move on, you know, some more will move in. We have a stage two and a stage three that's going up after this that is going to be available for our younger generations to build homes on.
A ko etahi o ngā kaikirimana tonu he uri Māori no ngā hapū o te takiwa.
A genuine housing shortage, definitely. And things like this is good. It's good to give back to our own. It's good for our own people to be able to build on their own whenua. You know, and it should be encouraged and there should be more of this happening.
Ko te wawata nui o ngā uri whakaheke o Ōraru Whāro nei. Kia whakatū whare anō kia waihanga hoki e tahi mahi ahu whenua.
We have a plan to put an avocado orchard in here. We want that to become a sustainable financial future for our papakāinga.
E tūmanako ana ka nuku mai te tuatahi o ngā kainoho a te rā marama. Harata Brown, te kaere.